Whoa, in a Gata da Vida, baby. In a Gata da Vida, baby.